saying in a poem that on Father's Day, it's because of my history, when we think about it. Kodwa, I decided. As much as Benji, Obaba's were Benja Halo.
Amen.
Kodwa, my call, and Ababa, no Baba. Abba, Jim, and Abbas.
Amen.
Kind of two wish over booty, Baba Lady in a pool. Kodwa they must also remember ukuthi akusibona bonke abantwana ababene-chance yokuba nobaba. So kukhona bonke abakwenzayo, they must also father these children abangenabobaba. Yazi ukuthi into esuke yenziwe ubaba ongamzali uyikhumbula noma ngabe kuthi uhleli kanje ukuthi ishi yazi ubaba nakuye wathi ngisho ngabe kuthiwa wathini. Lolo thando lo, they must also remember ukuthi there are very few bancane kakhulu. So inhliziyo zakumele yivuleke zivule kakhulu for abantwana abangenabo baba nabantwana aba-rejected by baba babo. So
Amen.
Inkondlo yami ihamba kanje. Ithi inkanyezi. Okay, inkanyezi ithi star, bazalwane. So I'm sorry because ngibhala deep sesizulu sasemakhaya kodwa ithi like ikhuluma ngenkanyezi ekhanyayo noma ikhanya iyodwa but ayicishi. Ithi inkanyezi. When we inkanyezi ekhanya yodwa ilokoza ebunyameni. Adume ngaba amadoda ngiyavuma. Nokubi bawo kusitheze ubuhle bakho. Kodwa ngiyacela ungashintshi. When we inkanyezi elokoza yodwa ikhanya ebunyameni. Ngiyaza kulula nokukela kubo abekho bayingcosana. Kwababa okuzalayo akazi umbone ngamehlo enyama libonane ubuso nobuso likhulume umlomo nomlomo. Singekubeka amacala namabala nokukusola kusifanele phela wena ubungenambonisi njengechwanele nyoka ukuzibonela ulalele ziyalo ogwadule. Namhlanje abantwana bakho bakubuka bamamatheke bayaziqhenya bayazigqaja bazishaya isifuba ngawe. Iy'nsizwa ey'khulayo ebudaleni bazo zifisa ukuba njengawe. Iy'ntombi ey'khulayo zifisa ukugana amadoda anjengawe. Wena uyinkanyezi ekhanya yodwa ilokoza ebumnyameni. Ngiyacela ungashintshi. Ungefaniswe nabafaniswa nezinja baze bafane nazo ngampela. Ungebe kwamacala namabala eyakha inhliziyo imhlophe nonembeza wakho uyafakaza. Abanjengawe amazulu ayahlokoma ngabo nomvili nqangu yababusisa nenzalo yabo ingeswelela utholuhle. Wena uyinkanyezi elokoza yodwa ikhanye bomnyameni. Uyindoda yamadoda engenandoda ngoba namhlanje kunamadoda anamadoda kodwa wena uyindoda emadodeni ngoba udodile uqotho. Ngawe ngiyawethula umnqwazo abanje ngawe bayigcosana. Wena uyilanga engiyefiphala ekwindla nasebusika. Wena uyinyanga ekhanya njalo imini nosuku. Wena uyisihlahla ezingawaqathaza amaqabunga noma kunezivunguvungu zomoya. Wena uyimbali engavuthuluki. Wena ungumthombo othayo ongashi. Ungefaniswe namuntu, wena ufani nawo, nonembeza wakho uyafakaza. Wena uyinkanyezi ekhanya yodwa ilokoze bomnyameni. Ngiyacela ungashintshi. Happy Father's Day.